umugore asuporta gute dad
jewe shaje umugore twabyaranye abana batandatu no kuvugana ntituvugana frère
none ntimuvugana gute ha mama wapoporanye gute kandi haheza amezi atandatu umwana abana bavutse
so yagumya gwanya bino kugera nino saha uburewe harageze giye avuga ati jewe bagabo wewe niburi burugira untange ikuzimu none gashya
oyambira oyavugisha
oya mubaze arakubwira uje ndakubwiye ati none no pomporana nawe kandi ndu mudaimoni kuko no kukazi ndibuka yuko samigeze kumubwira ati reka basu mushara waciza tovutremo kabiri yakwishye gute bro
asharanse ngo te mafanga yo kuzimu je wonye nambonya cyambira konkoca pepu 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 koma shira kwa jina rais icyadutangaje ari role y'urukundo arakiniye role y'urukundo Hagize gutyo yatumuntu umutipe arariza arotu za monso turavuga ati none kiza iyi seni siyo kurira umutipe bende ariko none arira akarira avuga ngo eh ah yo mubwire ngo akuririra uriruka arira amagara harura rimwe kabiri mubwire ngo arirura muri zo 35 n'ubu mburamo make
oya
mu bintu mfise byose yamwe novuga ndabigurishe mburamo make babe barayama kumusi kumusi Niruka. Mena. Aga pipi hanze kagira kagira gute. Eh? Mwibarabara. Shabivana nijyo barabara nk'ubu womfata jewe. Par exemple nk'ubu.
Ntinova.
Bosi. Patu demo horuzana nga munzu. Ukadusema gure horyohegwa.
Sha sindakumva ongereza volume.
Aho no kumva no wandike.
Bosi.
Sa.
We bosi.
Sa.
Patu demo horuzana nga munzu katokala mika horyohegwa.
Shahanu hawe chiza ni waveshi nare zihari.
Inesa ina kubi.
Ok.
Iyo nufise ni ya rutwe changa ni ya bosi.
Sinda kumva.
Wamumva gute. Suwira mo tumo hama karene heza.
Mabuja.
Sa.
Iyo nufise ni ya rutwe changa ni ya bosi.
Uvutari ya kibarabara hariki.
Jifanyishe omusikiji. Jifanyishe. Pumbafu kuya hapa tumeonge mzuri.
Hey CV Family, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Comme d'habitude, vous êtes avec Davina Monica kuri caméra, micro nak. Nous prenons kuri caméra au sendir. Mugenye ma caméra ari wonde mon higa vuga mu dizi. Mwaza ko turi turi mukamenge. So ge kuraba bamwe mu bakinyi abantu musanzwe mukunda cyane bakina ama comedy bien sana sana. Anasi bandi sinzi ko mu dizami na ciza. Parce que je suis comédienne et je suis matchée authentique. Comme ça, je vous dis subscribe, like, comment, share. Hanyuma, ibindi bigakurikira tondushemo mukama. Kuba dushikanye kuno munsi. Hama dukenguruke. Kuba tujya amagara kandi. Kwa TV twayisanse kuza taratangura mbwa bamaze gutangura ngwe muri abi film iraho Hello guys, ndasoka kandi kubaramutsa. Ndagutse ko ndi kumwe na Chiza na Sami. Kwanza mugutangura Sami abana ko Chiza abarancanga menga na mahasa. Chiza ndadusengere, Chiza dusengere. Numvise ngo umuntu akomeye mu gusenga. Bon, mwabonye ko script nza mayimaje menga yahindutse. Twabanje guhagarika gato kugira ngo Chiza agenda asengere umuntu yaragwaye. Bambiye ko ari gimva. Dusengere imbere gutangura imisi ugere imisi za kugenda neza turanka amajambo menshi yo kuvuga.
Reka dusenge Imana. Turahumiriza ariko.
Yego nta kibazo.
Yego. Uwiteka uri Imana igororotse, uri Imana ihambaye, uri Alfa na Omega, uri intango n'iherezo Kristo, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Turaguhamagaye Mesiya kugira ngo ugaragare Uwiteka Mana Nyiringabo muri twebwe, ibyo tugiye kuganira ko n'ibyo tugiye kuvugana imbaraga zawe zibe muri byo mu izina rya Yesu Kristo, izina ry'imbaraga, izina ribohora, izina rikiza. Mana Nyiringabo turaguha rero kaze na karibu kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo Yesu Kristo uhoraho uturongorere mu nzira zawe z'ukugoroka, ibyo tuvugana byose bibi byigisha abantu bibe mu inyigisho zidasanzwe. Uwiteka Mana Nyiringabo waravuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bari na uzoba uri kumwe nabo mugihe bahujije umutima n'inama. Rero Mana Nyiringabo ndaguhamagaye rero kugira ngo uduhuze, kugira ngo buri kimwe cyose tuza gukora tuze gukora ikintu cyose turi ku rutonde rumwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
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 Wasinze nawe?
Nasengeye mu mutima.
Kwe gutegeza sorry. Gutegeza sorry.
Kiri umuntu wese aba afise ingabirano ku Imana yamuhaye. Jewe nsohoye ijwi mu rancandira.
Ndagure kwanza kwa cyiza makuru yawe.
Ya na mahoro ndashima kabisa sinidoga eko.
Amasa iwanya rihe?
Yarashomye.
Yarashomye bisigura?
Ah nta bakiriho ku isi. Eko.
Bapfuye bakire bato canke bakuze?
Nta bonigeze mbona vraiment. Ndabyumva uko mama ivuga mugabo ntabwo nigeze ndababona.
Ah akunye no bace baguma kwita cyiza ko ari bo bace bakuye.
Bera nabakurikiye bace banyita cyiza nanje jo canke hijya ejo nzovyara cyiza ko bera na vya mahasa.
Urafisa mahasa?
Ya ndafisa mahasa. Abakobwa babiri bavutse pe ara mahasa.
Bafise imyaka ingaho?
Imyaka oya bari mu mezi nk'atandatu.
Urumva niho gitera ibintu?
Oya ndafisa abana deja. Ndafisa abana batanu, ndafisa abana bane nayo mahasa bakiye baba batandatu.
Na gakomine. Ndabisi. Sami wowe gute?
Yapfu. Kubyerekeye?
Abana.
Mu muryango sha mu byukuri je sinovuga abana banje bose kuko harabo ntazi kurumva ego harabo ntazi harabonzi kandi naramukije aba papa bamaze iminsi bariko baranderera abana.
C'est vrai.
You know hari gihe ushobora kubonana n'umukobwa okay ugasanga uyo mukobwa nta rukundo mwarumufitaniye par exemple parce que urumusani cyangwa uri gike araje kukuraba murabonanye aci yagenda afise inda yiwawe kuko akavuga ati sami nubwo namubwira ko ndamufite inda nashobora kuvyemera cyangwa njye n'umusari ntacho yoma agacya irondera umutipe nka ciza akora mu afise ONG kana akakoramwo agacya yipacika ciza kumbi inda azineze ko ari ya sami je rero nta bana banje bose nzi ego
abuzi ni bangahe
abunzi cyangwa abo bamaze kunyegera bakambwira
yego ni bangahe
ni babiri.
Gusa hama bo ukika ko nabo donc abunye utazi wowe wibaza ko ari bangahe.
Je suis venu muri 18 entre 18 et 25. Kufasha umutima.
Regarde cyiza ranganze ubise ikintu akumye induru.
No, je navuze abamaze kuza babiri nibo maze kugurira marenje. Abandi nabo sindabazi gitigiri.
None ubizi gute ko harabutazi canke wo baragiye ofisi nda yawe.
So nabikubyiye so Saminde umwami wa Pomporai. Harije urabishika umuntu agapomporana. Kumbe mu Reka nawe ari kuvuga uwundi mugabo ufise utwembedodo twiza kiza ngo mwereke pompompo
ndamwereke cyanyereke
nyereke ntabyo ndireke
mongo wangu we. Okay turi abantu bakuze so kubita ipazi itatu ya mbere ya kabiri ya gatatu cyubona pompompiri ama birarangiye
oya
tega nonare
yo mana we
oya inone wo
sawa nakubwiye ati hera ha wewe nyene wipimire ahuza kugwa ku ntambwe ya gatatu azoba araho nyene
okay
rimwe kabiri
oh
ya
dise
oya nikora ni chai nikora ni chai
oya uvugisha ukuri ku Imana aho rogo mumbwire ko batarigira bagupompa uvugisha ukuri utotunwa twaonye numwe ngo na gafoto k'inkende baramade Nama banga.
Reka tangure kwanza tangure kuri Rukundo TV cyangwa Sami TV cyangwa Kiza TV. Tanga kuri Rukundo.
Yee umwa ujyanwe papa wacu Rukundo TV.
Rukundo ariko nabonye menga yahinduye izina bwa yari Burundi TV.
Okay, Burundi TV na hantu twara dukorera kera mugabo twakiye tuguruza iwacu tucya twita Rukundo TV ifise manager wayo aba muri
Amerika. Niko ariko nabonye ama mpuze ya ma video ya mwakuri muri Burundi TV ari kuri Rukundo TV.
Yes, we have it. Okay, and if you do, you may watch it. They call it a Kunzo Chirako. Ego.
Igisha tumyumva muri Burundi TV none.
Muri Burundi TV ni kuvuga Burundi TV ni umuvyeyi wacu twaratanguriyeho turakora. Hama harageraho mutamavuga ati ngoma ndabasohore. Cyo turavuga ati butwakuze turasohoka tugenda kugira ivyo wacu. Yes.
Muri Rukundo TV ni hetandukanire ubona riri hagati ya Rukundo TV na Burundi TV.
So itandukanire nuko Rukundo TV ariyo twatanguje. Ari iwacu. Ni cyo tandukanire.
Ah ni waye. Ni giki gituma none mutigira mugira macha none donc kugira ibe facile nyimba ari tiza Sami TV tubimenye kini kitugomba tucanganika mu mutwe.
So no kuvuga agenda fise Mr. Sami officially. Hariho ego officiel ni bari officially. Ndafise Mr. Sami officially. Hariko filme bita Inkovu z'urukundo, hariho filme bita Time of Love n'ama comedy amwamwe. So mugabo Rukundo TV nayo niyo ni Shane iduhuza jewe na Ciza na Badonata n'abandi bose tugahurira. Mugabo kiri umuntu wese arafise ibintu byiwakora kugatwikiwiwe.
Nda kwa zikiwazo kimu, biwari korohira iyo gie gukina utari kumwa na nuzi na Sami?
Sa, frema biwara bingo na kabisi.
Kwa deja mwana menye ranyi, deja naona na filme mu tari kumu, nijowa nigeri joha narimu.
Sa, frema kesi, tukwa maturi kumu, eko.
Iyo mu tari kumu na uwa, niye diferansi ibi hari?
Sa, sini yumba neza pe.
Umba kumushira watimba nezi ya mu tari kumu.
Ha, reka. Mani tuwele tura wapede, oto. Aho mama yo bahombye mama urumva kuno uyu mukobwa agomba guhombesha
cyo n'umushiri wawe muri film
eh oya nani umusiri umwe turakina nari umushiri wanje
yaha donc mu byo mukinanega muri amakinga nta byo urabona
aho ya ahubwo uvuga mwene wanyu bana kuvuga ngo sheri
ah mara sheri demere basa sheri
ramushaka eh unda gushira ni kubera kinemera ko je ndumupedi
oya egasije twavuze je navuze
ngo n'umushiri wanje ah okay ego tuba turi kumwe na numu apartment numu bavuga mu apartment umuki ujya muntu uba muri kumwe nawe apartena numu apartena apartien moi
apartena patena
mani bivana naho wigiye namashuri wize
wize hebaze
jewe ku ishuri ryo mu Burundi eh sino havuga koko abahize bacha bavuga ko ndikunda batukisha
ibuhora wimva gute yuteko kinana na nze na Ciza yadahari muri yo
season so no kuvuga ngo muri yo filme ndiko ndakina sinyumva neza kuko kiza ubwa mbere na mbere twaramenyeranye tuko turakina kuri seni ni mu munota umwe tubaduhejeje seni no kuvuga iki kubera kujya kuntu ndamubwira no nigiye ndiko ndamudirectinga nkamubwira ati ukina ibintu ibi nibi cyane ihorera kuko ibindi byose mbanzi neza yuko mukubye actinga abi actinga fresh cyane ucyusanga rero ndiko ndakina kwako ni kuko mbanza ati Ciza araza kugira gucya araza kugira gucya nawe nyina abaza ati Sami araza kugira uku gestemie bica biryo ego
reka tonde tuvuge donc umanze mumbwire kwanze mutavuye ari mwe ndabitse micro dash ragati umanze mumbwire mwibutse munyibutse ikintu mu Ciza na ntuze bahuye bakumva bugira ikintu kimwe kandi baranamakinga na bahora bara amafilme yabara urumva filme itarimo Ciza cyangwa itarimo Sami sinzi ngene bimeze mwahuye gute
so no kuvuga Ciza ubwa mbere twahuriye nawe ahaba Ciza no munyamubone no munyamu ni mutimbuzi ni u
ni Mary eh ni Mary
ubwa mbere yari mutimbuzi ge duhura
oya yari Mary ubwa mbere yari mutimbuzi
eh
oya
yari mutimbuzi mu bone
twakukira buterere buterere yari muri Mary
ndashize muri Mary
eh okay
eh ah washatse kugira bakwita kuri umunyagisaga
oya marambya niyo iri muri mutimbuzi ntuzi mu
ndamumvise Ciza ashaka kugira abamuve ko ni mutoto town niyo mpamvu ya producer asigaye ishirako mama
ashako msanye
sana ashaona
ala
yalaga so nkuvuga rero ico gihe ariya nari fise yo crebe ndikodakina araza araja mu bintu byo gukina basi turamwigisha turaheza genda genda gukina zijya za pompompo maze kuzikina umushusho simvanga utampaye nibishako shitwa kinana n'umukobwa bita Marlene bimaze kumeruko urya mukobwa aragira makiyaje amaze kugira makiyaje umugabo aramugira ati stop byo gukina bihagarike cyamvuga ati burero nigeza kurondera indi team kugira nje muri Burundi TV kuke yarambona aravuga ati
ni wa mukobwa akunda kurira
ego 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 ujyanye nakunda kurira ujya no twakina na kera hama rero kuke yacarambira ati yo mpano yuwawe irashwa kukugaburira ikakwambika ingo rondera team kurumva cyandondera timu rero cyane yumvira ati ah okay sha ari umugenzi mfite bita Ciza cyamundondera Ciza Donata Shugwe ndabwira ati rero tugomba dukore comme equipe ubutumaze ikintu cy'imyaka itatu ko turakora cyo turatangura uko rero
urumva mu bantu bavuga yuko batumye iyo group ibaho iyo family ibaho kuki arimo.
Yes, kuki arimo turamushimira cyane kuko nani wo muntu wa mbere yatangiye kutubwira ati maze akuna kutumikiya buri munacheze ya buri bakubona bapa bunga.
Ni kiye kintu wagiye donc gute na uyumvisemo impano yo kwanze gukina avant iko Sami muhura na Sami mugakinana.
Jewe na nabonye Sami ariko arakinana n'abatanzania cha gihe Steven Kanumba yapfa bari bafise filme bitwa Vyondo. Rero filme Vyondo ndarabukuntu ariko biruka mu bito ndahagarara ndatwenga ndavuga ati kweri bageze ku ntambwe ishimishije kuba nobona yuko abatanzania boza gukinana n'abarondi bimaze kugeraho rero sasa ndagumaho igihe kimwe rero nariko ndiga ikarate hajya muri DC bajya hajya bakore
na karate kandi urazi na karate
tsenda tsitsi
cutwerekaje
ya mugabo ya
na twerekya
ngawo ya mbo ndiko ndiga ibintu bijyanye n'ibyo ko vyama nyene ivyo vyama karate cyanvugana n'umutipa rero yitwa Diodo na cyaravuga ati naje ndabizi no bikwigisha turabikora. Hama mu nyuma Sami nawe yari yarabitanguje kumubone ko niwe muntu wa mbere na mbere novuga ko yatanguje ibintu by'amafilme muri iki gisagara cyacu mvukamwe dufate mbere na Bujumbura yose ko ntabandi benshi narinzi ko novuga ngo nabamugisha batanguye nyuma yiwe sinzi kuko filme zuyu nizo natanguye kubona gusa nuko atantambwe ndende twa bari bwagere ko byinshi byaherera mu ma studio mugabo gusa amafilme yabo twara yabona bimaze kugeraho rero sasa munyuma cyanda mwegera nawe mubanyigishije arimo haba ibintu bica bigenda neza nuko
ushisanga mu impano yo
kugusanga bakabo byamfashe
yego kabisa Sami yo ari bon hari ama script duha dubona mukina yuri kumwe n'umukobwa mu gitanda umugore wa yiyumva gute
na mugore mfise
eh n'abana babiri bafite gute
no urashaka kuvyara mugabo ntugire umugore
ndabiyizi none abana babiri bose
yes
na ba mama babiri batandukanye
cyangwa mama umwe
none wamuhoye iki vrema
zyago wamuhoye
bana babiri
vrema ndo kuvuga ngo hari ikintu kimwe ego turakundwa n'abantu ukujya kuntu dukundwa n'abantu ni nko konyere tucya twankana abagore bacu so no kuvuga umugore yarabonye bya bintu nkina ku nko konyere kuravuga ku gitanda mvuga ati baby relax baby baby don't cry baby baby bizu baby mwe baby relax baby akacyumvira ati sha bajya abantu kweri ijya ke yatanga muri filme mugabo ngaho ku gitanda kwa tayimpa rero umugore acarafuha arafuha acavuga ati yoki urahitamo kubandanya ukini ibyo bintu bya filme canke jewe
niko kutigeze umva umwoto arasubirisha basugira mu gumane.
No umugore urazi ku ikibazo okay uno munsi muri filme ndabihebe ejo nzoro nkakazi kuko je ni giye ubuganga ejo kandi azoza kwa muganga asange ndiko ndavugana n'abaforoma
ewe wigiye ubuganga
ego ndo muganga
ejo ndibara bavuga ati ngo ntuze wibaze ngo ikintu ubigika cyo kizogutonga voilà la preuve yigiye ubuganga imyaka 7 none ahereye muri comedy
oya eh nabwo ndo mu docteur n'izi imyaka 4
ah
ego ndo mu filme soze mfimye ego so no kuvuga rero ga nonga nubwo narwe ba comedy yari kuza gasanga niko ndavugana nabandi baganga bagenza njye gacambira ati heba nakazi so rero basi ncandamugira ati igire ubu ndi single nta mugore mfise
none lafa pase ko nabonye stati uvuga ngo wemeye kunshikana ngo impani wanyu
ah ujyana mu baby wanje turi kumwe nawe rero nawo
none aravyemera wowe urabisupporta
ye ujya baby ujya aravyemera nonga kugira njye muri tunaje ndamusaba ati baby nge muri tunaje nonga kugira ndagwe ikiganiro namusavye ati baby ari umuntu ngo mu kiganiro acavuga ati baby genda
none uwe ki mugore wa mutegeze mugira umwumvikana
umugore wanje we yavuga ati ivyo bintu sinabikeneye ubwo kunubwi ubizurana ubizu kuri utwo dukobwa
none wige yaje ke bari kwibandanya uyu muha kugira na basa vyeme
manere ngo umugore wo munzu biragwe kumuhereza kia mugwa muri filme kuko mu mutamenyeranye uramungira ati bebe mon amour ma kitumbulangano ma kitomate ukamufatanye mugwa umugore wo munzu nyene utuzwa gukara kugira gutinye. Eh umugore nawe arabye kuri video akabona ijya ke utanga muri filme akavuga ati nyene nami njye nataka mu nyumba kama siyo hiyo
wowe nawe bimeze gute muri famille y'abana umugore asupporta gute dad
jewe shaje umugore twabyaranye abana batandatu no kuvugana ntituvugana frère
none ntimuvugana gute ha mama wapoporanye gute kandi haheze amezi atandatu umwana abana bavutse
so yagumya gwanya bino kugera nino saha uburewe harageze igihe avuga ati jewe bagabo wewe niburiburu gira untange ikuzimu none gashaho amaze kuvuga ko gira umutange ikuzimu kubera akazi uramubwira ati nta kibazo
ko mubanda impomporana
oya prema aho pomporana no
oyambira oyavugisha
oya mubaze arakubwira
je ndakubwiye ati none no pomporana nawe kandi ndumudayimoni avuga yuko je ndi jin
ariko akwaza ati none uri singoro
oya singoro ndafise uwondi
wowe nawe nyaravyemera arabisupporte
arabyemera prema ntiyo byanka arabyemera kandi nawe nasanzwe ari umukenyi
nawe abana mmeze gute ukomeza kubafasha canke nanyumva nyine byose yaravyanze
abana ndabafasha ku nguvu kuko nubwo no muha amafaranga ku maboko ntayatora muganda afise umuhungu mukuru ndamubwira ati tora amafaranga nawe ntareka kuyatora cyangwa umukobwa wanje wakabe nkambwira ati tora amafaranga ntibashobora kwanga kuyatora mbwa mama wabo niyenze nkatora amafaranga kuko no kukazi ndibuka yuko samigeze kumubwira ati reka basa umushahara waciza tovuturemo kabiri yakwishiye gute bro
asharansi ngote amafaranga yo kuzima je wonye nambonya cyambwira konkoca pepu komashira kwa jina rais mukaciza mbonye mu quartier kwera turabana hari ya ngina je kuraba abana ambonye nguriya komoka kina rais pepu 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 arankemera ngo kubera ibintu dukina ngo ceza no mu firmasoni tukaraba ubwo mu firmasoni turacipakiza
nivyigeze bikugora kumva nyene gusporta mukavana d'après abana batandatu ikiniki utari kumwe n'abana
so byarangoye cyane kuko haragera igihe mbura amahoro turi ku kazi bampaye nka seno ugasanga nadutse nkarira bivanye no kuyumvira abana ibintu nk'ibyo byo ni ibintu byambaye ko
rirasura
oh yareka no mwanya nyene no mwanya sinori
bya vrarira bamba musaga koroka
ah ni bukari umusumwe twamuhaye role aje gukina arakina rero twebwe twi icha dutangaje ari role y'urukundo arakinye role y'urukundo hagize gutu ya tumuntu mutipe arariza raro tuza monso turavuga ati none kiza iyi seni siyo kurira umutipe bende ari kuno rero arira akarira avuga ngo yo mubwire ngo akuririra uriruka arira amagara harura rimwe kabiri mubwire ngo arirura
hama ame cyo gihe donc urarira
vraiment arize ndibuka ari umupapa twari kumwe nyagihe sinzi ko mugeze kubona filime ya Alvera Alvera muhimbare icyo gihe bariko barakira filime vraiment kuko nari no musenze njya mu rumonge mu nyuma ndagaruka Alvera ntelefonye aravuga ati ngo kine muri filime yanje maze gushika kuri tele ikintu cyahabaye bagabo sinzi ukuntu gatoyi nadutse biranka kweri kwihangana ndaturikisha ndarira hari umupapa yaci yafata ukuboko acyantwara muri cafeteria kumpendereza amata nk'umwana oya reka iyo bandi tuyireke
urashaka kubabaza nk'iwariya kiri
birambabaza kuko iyo ubonye uri kure y'abana bawe ukabona umugore areka azana igipolisi akwagiriza ko waba uri umufirimasoni mugabo agaca bihisha yuko ari byo ariko araguhora mugabo agaca atangura kuzana ibindi bindi uca usanga amenga atari kuvuga ngo waratoye ngo inkoni ngo ugire umukubite ngo agafuni yana akagushyira ko dosiye y'ubwicanyi kandi atari kofe wigeze umushirako bivanye n'akazi kanjye gusa ariko akoresha kubera iki abona akazi yarondera uburyo no bivamo nanjye ndabive mu guca subire mu bitokoja kunevera wapi nibikunda ndavuga ati Imana rero mpeze gikama kazi reka mbandanye mpambara mugabo kwa usanga muri ko murabipfa rero abantu benshi iyo babonye umwana atandukanye n'umugore bacye bavuga ati bwa bundi wa muntu n'ingeso mbi oro ntibaharure yuko umwenge w'inzu umenywa na nyenewo umva usanga ari kibazo frema yego
tugaruke kwanza kuri Sami kandi yongera tubwire Sami dusubire inyuma tugire presentation Sami avukana n'abana bangahe
iwacu tuvukana turi abana bane nije ndi mfura uwo nkurikira afise imyaka 10 bacu harura n'abandi
ugukurikira afise imyaka 10
yes afise 10 ans
ugukurikira
ego
ufise ingahe
cewe 29
yeah vyibagiye kwanza mama wawe yabihebye
so nkuvuga mama wanje byari byaranse kuri kwa byara biranka kuri kwa byara nk'abantu banzi barabizi ajya mu masengesho tujya mu baganga batandukanye turanabivamo turabiheba but guma senga mu nyuma barankurishiza ego cyari gitangaza
uwanyuma afise imyaka ingahe
uwanyuma afise imyaka 7
umva ukunda uvukana n'inzoya gusa
ego barashari batuya cyane bahakwa kungana n'abana banje
ni wega ni kwa pomporanya hakiri kare Ati pompora nakiri kare. Hanyuma ni nubu ntubigira wifuza kumva donc watubiye ko wize nzenya infirmière. Ntubigira wumva umenga uja gukora akazi gasanzwe ukarekana ntuze na comedy.
So nkuvuga ngo hari gye rimwe rimwe bihora bishika mugabo kindi kavuga ati no imana yarampaye impano iki kavuga ati twari kuba twarabihevye tukigira mu kiganga petitene nani wari wa mahera menshi cyane urashobora kuronka n'ukuvuga iki mugabo tse turabona ati hari abantu badukurikirana hari abafans kuko ari gihe dukora filme ugasoma muri commentaire abantu ati i filme yadutushije i filme tu cyane n'abantu bahora banyandikira bagasanga cyangwa kuvuga umuntu ari hanze arakuyumvira ati tola $100 cyangwa $200 umuntu atakuzi mutazinanye kumuzira ati why ngwijya filme mwakinye wandise filme yantushije ku buzima bwanje tanjya filme yanyu narayibonye ncandahinduka ugacyusanga ati eh kumbe burya no muri comedy mba ndiko ndavura no muri filme mba ndiko ndavura ndiko ndagenda kumarira ama stage nari nasabye kandi ubuvuba stage kuri Prince Reja abaganga baho barabize rero problem usanga uri kuravura ugacyo usanga umuntu aje gusaka akuravye ngo ehe sa mikomeze ngo wapi je numvura ngo wewe pu ngo hasha ngo avusanga uje kunkira ko comedy rero ugacyo usanga biko biratwikira mu kazi kacu yego
sino dusure kandi kwanza mu bwana bwanje gacide Chiza nikiye kintu ukunda mu bwana bwawe ikintu akwaye ko mu bwana bwawe ukunda
sana cyo nibuka ko yee wapi
nikiye kintu wakoze mu bwana bwawe uko bikagutwenza nikiye kintu wakoze mu bwana bwawe uko bikagutwenza
jewe ikintu nibuka kikantwenza kubera nakoriye ahantu hari inzuzi zitemba umunsi umwe fata nisiga ibyondo ndi gusa cyanjya mwibarabara ngenda ndiruka Nero aragere genda byiyumvira nyagihe hariho umwana mfise amafaranga n'impunzu ana ugiye kugenda utwaye impunzu cyafata impunzu ndazikura ndazikuye hakugumiza amafaranga cyafata amafaranga ndayahereza umwana twari twajanye ngayamfatire wa mwana amafaranga cyanyigeza mu musenyi kugira aze kugira iki aze kuyatora rero simvuye muri yamazi njya kwivundagaza mu byondo Meje kwivundaganza mu byondo nk'ingurube cyanongera kandi ndiruka. Ndiruka mu ibarabara kubita ama vibe mu ibarabara makorosi mu ibarabara. Burya ngiye kumusaba ya mahera nsanga yakiziki. Ya yataya cyampenago yataye mugabo yarasubiye inyuma yarayatora aja ko yarya. Urumva rero nibutse ukuntu ndi gusa ndi mu ibarabara nkiri umwana gatanira n'agapompompo heju. Naca ntaba ubu aho ngereye n'ugwego ndiko. Cyanangura gutwenga eko kabisa
nko guha amafaranga sivyo akabwiye ati kizi ndaguha amafaranga na gucya sivyo usirukini njya sene ubu woyikina
cewe
dufate baguhaye nka $10,000 sivyo
$10,000 gusa icyonzi nta sene nimwibaho yonanira
umva nayo nyine woyikina
ndakubwiye ati nta sene nimwe ibaho yonanira kiretse gusa leta nuko yo kimfunga
kandi wari wisize ibyo ndaga nta kimwe cyaboneka
ndakubwiye ati kuko leta yamaze kubona kuri gusa nuko ku imana utari umusazi bo gufunga mugabo uri umusazi n'umusazi wonyene wihenze ukana mu kamera ari gusa aho nyene we wabikame bakende bakagufata gusa cyane ndibaza kugarukira ku musaga
okay fatari okay kamendo rase kibazo cyanze sivyo ifata yuko bagushize mu gihugu basi byemewe
ubu ntinye imana
aho cyutinye imana
nabyo ukora
aho nca ntinye imana
sami wewe
kubiki
yene
kubyereke
ngene igira zimza
bamhereje $10,000 $10,000 ni miliyoni zingahe 35 muri zo 35 n'ubu mburamo make
oya
okay mu bintu mfise byose hamwe n'uvuga ndabigurishe mburamo make babe barayama kumunsi kumunsi Niruka. Mena. Aga pipi hanze kagira kagira gute. Mwibarabara. Shabivana nijyo barabara nk'ubu wumfata jewe. Par exemple nk'ubu. Mara oya ho baranzi. Nk'ubu cyanke bakamfata bakantwara nk'iyo imurambya cyanke igitega kure.
Niyo batakoje.
Ahantu kure abadafise na matelefoni. Bakambwira ati mwana. Mani, 38. Mugabo nga mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu kinama humvuka.
Akaje gutwara muri ville. Muri ville.
Reka nawe.
Ugahera hajye nyene izi parikinga.
Aga pipi ha basinamba yakaboka sawa.
Oya aga pipi.
Naga pipi hanze.
Eh?
Kage naga silki. Oya mani. Aho banzi oya. Cha ndazi ndakunda mahera.
Oya imba fata yuko bakubwiye yuko baraguhaye sivyo hama ukaco ugenda donc j'avuga ati deke ubihejeje tugaye nk'imisi 10 deke ubihejeje umva visa yawe irahari passeport yawe irahari donc je fata inde ko tujenda mugiye gusa tushaka
mugiye gucyo se cha
yego
shaho no bikora aho no bikora mani no bikora none ko sha
uje sanga na bakobesha
eh byagiye
wamaze kubikora
eh imama we oya no chanja kwa rojanti nka chanje na gusaba imbabazi ati mu social media ajya na inasaze kubera urukundo na inasaze kubera lamuru abantu bagacha ibona ko na inasaze
kaba abantu bose baguma babona gapipi kasa na
tika ingorane rero ni kwa kundi bacha babihanana mu maza WhatsApp ngiye ahantu atujya mu tipe afisa gapipi kameze gutyo yo mana we cyo umukobwa wese ndeje ati urya mu tipe gapipi kiwe kameze gutyo toka oya WhatsApp zidahari sawa batandiko batamfasha amasana musawa no bikora
nene uri kuri rukende gufata amasanamu
eh uri erga bihora bishika none erga nubwo wirukuku akanako ibisusu ni bacha babibona kwa nyuma uri imbere na ye mana we
wiha yese ni umva ko ugize nubwo
cyano kugira ubwo ndakurahe muri kimana
oya kize navuze ati rero apana gusipoza ngo ntivyo baho ngo bakobeshe menya yuko byose bifite tike y'indego bifise visa byose arabifise
eh ekareka urazi urashobora kubikora uwo munsi kubera ubundi wahe mu kimana kuko imana ntiyakuremye kugira ngo zurahinira abantu mu barabara so ugacha wamburizo mpuzu uwo munsi nyene iyo video nyene gisohoka utarana nuri iyo ndege bagacha bahita bakuyora indani
ufa
muri gereza
oya kandi mu mwasezeranye
nandi uba wahenye leta
none guhena ni bibi
none leta ko murambona bapomporanye bakabafata ka video mura numva ngo naka ngo bamufashe kubera ibiyagize
none aba yapomporanye akabitwereka kandi twe tuba tutifuza kubona kwa pomporanye none ndakubaze buryo umwana wa wewe agapapikiwe ntage nakakubita
ngo urya ni umwana
aramaze kumufunga
sawa
reka naje ndi umwana ndasubiye reka twese turabana naje
nasubiriza umwana arabegwa ari gusa
amaje we
ariko munako
none kiza aho maze kunda abasimbegwa haja
je ndazi hubu utitaye nga ndazi anuyo kubera yo baze ta kintu kigira gihabe cyo gupomporana kuko ijya mwenye yo gupomporana mamu inje mundi mu yindi mwemwe mugabo mutanje mu yemwe yo gupomporana ukazikura nga je ndazi yuko we wenyene yo banga hayiruka
byavure
You know, give us a minute, she's a matching and a new body with a book. Leave it with a book. Okay, Nikaika video, Nikaika, Nihe video, Miuka, you were turned to China because tomorrow, how many Samina who day?
Yeah,
if you had China.
Ah iyo abantu benshi bamwe bakunze turi babiri ni ya rutwe umwenko
ni mwese mu kinere yavanga turangize kiganiro
yap eh wavuze
tu kinere gatoyi avant que turangize kiganiro
mugaho hari umukobwa uyo mukobwa cyazbande
Tayiranda ci yagenda
uyu ni hoza ko umukobwa
sawa ntacyo ndabaza
sawa so nkuvuga turagiye udu action ninde iri
tangura
ntaje eh cyane
okay iwatanguye uzanye ipantaro umubaza vemira haye
ah sheri eh ni amwise mamande
ndavuze kanyana
cyo mana we kandi ujya je nari serie kuko nari umugabo kiza ni yakinya comedy sheri bebe vemira zi wanje nashize mu pantaro ziri he eh yes nashize mu vemira zi wanje Hein? Wa rutwe? Rutwe?
Sa!
Rutwe?
Sa!
Rutwe?
Sa!
Rutwe?
Sa!
Zana 20 minutes wanje wakuye muri no panel.
Eh?
Ndakubwiye ni zana 20 minutes wanje wakuye muri no panel makati pumbafu.
Eh kweli. Aya no nariye namazi.
Rutwe?
Sa!
Uri kuranyumva?
Sindakumva, ubuze gute boss.
Kote niko ndakumva. Ngwano.
Sa?
Ngwano. None garutwe.
Eh.
Haja nakunda kuhamagara nakuranyumva.
Bose nuko ni kwimana uri hari ya hantu. Emwe no dredo fye.
Uri si?
Nuko ni kwimana uri ya niwumbi
kana. Sawa, njenge ndaye umpamagare numve.
Genda.
Sawa. Rutwe!
Bossi, washitse yo!
Ndakumva disi siridisi, senga siridisi!
Mbe bossi!
Sa!
Bossi!
Sa!
Kwatu demo horu zaranga munzu! Ukatu semagure, horu gyohe kwa!
Shasi, ndakumva ungeza morime! Ahono kumva, nuwandiki!
Bossi!
Sa!
We bossi!
Sa!
Kwatu demo horu zaranga munzu katu karamika, horu gyohe kwa!
Shahanu hawe chiza, nuwaveshe nare zihari!
Inezo ina kubebe,
hey. Sheri! Mukuru kimana ari hano ntarezo.
Siri kwa tarezo.
Ntarezo ihari mama.
Nzeyo.
Mike tumburangano nujayo bebe.
Nzeyo.
Bebe nunda kubeshe. Chize ari mukuri bebe.
Mabuja nujayo rezo opipe.
Jeo ndagi.
Sawa.
Mabuja wasiteyo.
Nasite.
Mbe mabuja.
Wi.
Mabuja.
Wi.
Benda mugire gute. Ndamugire gute gabasa.
Iyo ndafise.
Eh. Okay.
Iyo ndafise ni yarutwe cyangwa ni ya boss.
Sinda kumva.
Wamumva gute? Subiramo tumuhamagare neza.
Mabuja.
Sa.
Iyo ndufise ni arutwe nanga ni abose.
Uvuze hariya kwibarabara hari iki?
Gifanyishe umusikiyi. Gifanyishe. Pumbafu kuya hapa tumeongea mzuri.
Nukuri ntihumvikana.
Sherie wavuze kumvikana?
Ntihumvikana.
Rutwe, igire rutwe.
Bosi ya bemiri none.
Oya ndayihevye. Rutwe igire. Ama wewe turabisubiramo. Munyereke utotunwa nk'agafuto kingende turabisubiramo. Safere kumbe yonda ni ya rutwe. Sapu dukirikirane kuri Rukundo TV urabe filme zacu, urabe ibikorwa vyacu turabakunda cyane. Kyomana.
Ama chiza. Ni nta subscribe chaka kuri chiza.
Chiza comédie.
Comédien chez comédie.
Comédie. Chiza comédie.
Na dina account yingene yitwa.
Comédie, chiza comédie. Hariko indirimbo bitwa ndarahiye na ma comédie menshi.
Hajye uraririmba. Turirimbire rero. Kandi nje ndeme indirimbo imwe.
Indirimbo?
Imwe.
Wanguwe. Niwe biherenga.
Yesu we. Mungu asifiwe.
Nagerageje keshi kwihangana rikunda naniwe Nagerageje keshi kwihangana rikunda naniwe ngusabe Yesu me akanyagato ubwire ikimba kiye ku mutima ngusabe Yesu me akanyagato Ugire ikimba kiye ku mutima mvuze nti akira mashimwe mvuze nti akira mashimwe mvuze nti akira mashimwe kuko wewe ubereye gushimwa Jehova jire akira mashimwe Jehova rafa akira mashimwe El Shaddai akira mashimwe kuko wewe ubereye gushimwa
Sawa sawa sami wonuririmba
Jewe ntaraza gukina bino bintu narumvuga butumwa barabigizi ikoje no kuzima imana komeye cyane
umugandi batse ko bitahagaze ushavuga butumwa
bashe bamagarika mu rushengero nakuntwenga wewe ni waguhagarize bache bamagarika mu rushengero bamagarika mu rushengero ego ubu sinkivuga butumwa kandi
uhagaze he ko bagarutse mu rushengero
ubu jewe mukuru kimana sinkubesha ubuje kwa Mungu numviriza urushengero ndani mu cumbi wanje sinkija kandi gusenga kwiradi
gusengera kwiradi
ego
cyane imana izo ziciye kwiradi sha reka tubashimire cyane kwa mwabanye natwe kwa mwabanye na Sami na Chiza
merci
Tiza mwakoze kutwakira
namu mwakoze kuza
tutarahita kwanza banza usure mu ryajwe urukoresha ndarikunda
urarikunda karanda kurira imbere n'imbore ikonda
ryajwe urukoresha mu kuvuga
ngira ndakurira imbere rero sherewe nava nkubita
nagukubita nyene
ariko arihangana gato yakobera turi mu kazi
kanda mwegere Sami
nashafata
Wendi wangu wa motema, ninajua na kupenda Wendi ye kipaji changu, wendi ye furaha yangu Kinigusa na legea, baby ye na legea Nina macho ya gorori ye, baby ye ya gorori Kosa sura baby, upate gwede Semeka kikuja kukutembelea, achenzege
Kosa sura baby bate gwede rafiki zangu akija kukutembelea wachenzege enzege wachenzege gwede 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 baby pate gwede urumva rero yuri mwiza urumva ukaburige susu uri muga ntangora nufi uri mwiza ubuzige susu nta problem mugabe rero ubure byose ni ngorane bora bate upate gwede kugira ngo abagenzi
ba
ukoze sura upate gwede abagenzi baje ba sami umbirizo rongo umugore mwiza
musubiramo he
abagenzi baje muhiri ufise umugore mwiza hano uvuga ate bana madame sami kweli akaraba kamira mate akaraba kamira mate ve mira na yacha hapo kumeza
oya toka wewe kumbe ndio jangu nzore nza ngasika ve mira
eh kumbe ni mwiza ni mwiza
Nyuma. Sikola,
eh? Sasa kama uko na franga leta.
Sawa. Urumva chiza uzima. Ah chiza ndamuhaye family nta kibazo.
Umviriza none ni waza muhira kuntemberera.
Eh.
Utosikizana. Mugabo rero nina ndakufatira kugitana.
Eh.
None. Wala.
Hashtag bayiche.
Eh.
Ni bayiche.
Ati ati.
Yera numvise kutanze shira ha mwati karibu.
Wewe nawe akose sura.
Eh?
Asikose sura.
Ah, mie akose sura, akose nyuma, akose nini, lakini akwe na tabia nzuri.
Aliko yarimita
mama. Eh, yarimitobo. So nokuvuga je Sami singira tai. Sami singira tai ahubwo je ndakunda gusa ingeso zawe. Kuko tai ntabwo nzo yitwara hano. Twarakunda nyina bakobwa benshi beza.
Bafite
aba ex benshi bafite
Ariki gani uchaidi
ma?
Gani uchaidi?
Oriko rumba rero abo bose narakunda nyina abo. Bari niririshaga narize.
Pole.
Narababaye.
Kana kufata ku motive.
Ubu rero umukobwa nkeneye, nkeneye umukobwa afise ngeso nziza.
Kwa wundi ntaya afise.
Wahe?
Wa wundi nabone.
Uja ndacari ko ndagerageza nyene.
Avuze ngo ntandere ugira n'ibyo avuze.
Yeah, my god. Bebe.
Ndabyavuze.
Bebe ndazi kuza gukurira na kintu kiganiro. I love you. Mike Tumbulangano, Mike Tomate Kioma na we. Bebe, I love you. I respect you. Urabizi ko ndagukunda. Inosi ijoshe kubera we bebe. Mu byukuri bebe.
Iyo jambo kirisora gusa umutima waramaze gusimba.
Ya, thank so much.
Ndabashimiye cyane. Si Sirene ni Sirene.
Eh?
Ni Sirene
vibes. Subiramo. Chiza
subiramo. Vuga igihe nzina kwa Amanda and Medite.
Sirene vibes.
Sirene vibe.
Vibes.
Sirene vibes.
Vibes.
Vibes. Avuze ngo Sirene vibes.
Ah. Fagwa subscribe.
Ah okay. Yemwe mugende magire subscribe. Nase yamana na commenter.
Like
yo like rero mana we ntimumwibagire
we nawe
kugire gute
nene wumvise kizavuze ngo
abijya bamaze kuvyumva ciza
musabe subscribe bod ne wacha bayumva
ndamusabire ciza
twebwe
eh bandugo mu bafanze subscribe muagire subscribe bano bantu murabona yuko sister uri mwiza nkuriki imana yaba ntara hitamo jiji So nukuvuga iki kandi ngo mbwire abantu hariho filme nshasha ndiko ndakina n'umuntu bita Anita muramuzi inkuru ziwe murazizi zimaze imisi aheruka gusara aheruka kubura umugabo wiwe ni inkuru nziza cyane two turakorana nawe filme nziza cyane So rero
turabona na gute yarasaze
Ego ya yarakize iyo filme irimo jewe na Ciza n'abandi bose muzoyikurikirana kuri Imunyuro TV Muti wagiye kujya kuri ya televiziyo nkuru isumba ya nima televiziyo yose Rukundo TV
Anzwe n'internet
Eh
Eka toshimire cyane. Uko bijya hose nta yisumba Siren vibes.
Ni mwiza mane. Nariko ndamubona yicaye. Mana we.
Cyo mana we. Siren Vibes TV.